album kube yiko nje pheli line le hip hop, we understand, kube yi line nje njengakuwo wonke umuntu uyabo, kodwa obvious phela ama line afika ngendlela ezingafane ebantwini uyabo, kodwa ukube nikhuluma uthi Emtee ngimthukile bengizozwa ke, but angumthukanga, ngikhulume nje i line ekuwukuthi ke mhlawumbe lingene ngenye indlela, kodwa ke ayangaze ngithuke umuntu uEmtee nje ngishayela i line uyabo, ngishayela i line angilwi noEmtee. UEmtee umfana omncane osebenzelayo, usebenza kanzima, unetalente futhi elimangazayo. Angeke nje ngize ngixaxe ngizonde umfana, angeke futhi ngixabane naye. Bekuyi hip hop nje, ki hip hop, ki hip hop, ki hip hop, kodwa ayikho cha into ebengiyiplanile ukuthi sengilwa naye, hayi angilwi naye umfana. Kube yiline nje le hip hop yabona, kube yiline. Ngiyabona abantu abaningi balobe bebuza ukuthi why ngamfaka ngu-A Reece. Mhlawumbe kuzomele ngikhiphe u-200. Phela abanye abantu enye into angibazi kahle uyabo, ezingisho ukuthi kuma ku-150 bars izinto engikhuluma izinto ekhona, izinto ezenzakalayo. So ngengivele ngikhuluma amanga ngomuntu uyabo, u-A Reece eqinisweni ayikho into engake ngiyaziyo ngaye. Yes, nginokubona nje trenda la enkundleni, kodwa eqinisweni ayikho into engiyaziyo ngaye. Angisho ukuthi into ayenzayo ayikho right, kodwa ke ayikho into engiyaziyo ngaye, ngoba nesilungu sincane kimi. So umuntu orepha ngesilungu, nanokuthi ngagcina ukuzwa iy'ngoma zakhe lezi ezazisemaradiweni the time esale la kudliwa khona ama-artist. So akukho kutheni engikwaziyo manje uyabo. So ngeke ngivele ngikhulume ngomfana like ngingazi lutho, kodwa enye into phela uStallion ongivimbile, uStallion ovele wakhathi beat, kanti bengisengajamba mhlawumbe kuze kube khona engishoyo uyabona, ngijambele ngapha ku new school, kodwa ke mhlawumbe u-200 usengeza. Angithukanga. Ayikho nencane into engithusayo. 200 ngawukhipha mina. Lingashona ilanga ulele kubona. Ilanga lanamhlanje lingashona ulele ngakubo. Anginayo into engisencane, vele ukuthukwa. Ukuthukwa kwi-hip hop kade sakujwayela. Abanye abasifuna, abanye abasithandi, kodwa yes, ngisave hip hop mina. Mageza ono mageza Prenut Kavela ngiyayisave, kodwa i-hip hop futhi angisabi ke muntu. Lokho kuyomele kulale kuwama favorite artist wenu ukuthi angisabi muntu, ngenza noma yini noma kunini ngibasabi. Kodwa hayi ukuthi nginenkinga, cha anginayinkinga. Ziningi ezinye izinto futhi esiyifundayo nakubona abafowethu. Ngeke ukubalekela ukuthi oCasper inkulu indima ayidlala naye kwi-hip hop, ngeke ukubalekela ukuthi uEmtee inkulu indima ayidlala, uKO inkulu, ngeke nje uze ukubalekele konke lokho. Bakwenzile, abakwenza, yes, kuyisibusiso. Ngithathe lukhiye lapha